ni lazima ule ambaye anapanga hayo maovu ya makaratasi ajue that Rift Valley is the microcosm of Kenya. It represents the face of this nation.